Ngwino nkumenera ibanga urukundo n'imyumvire byanjye warabifashe uyumbira hamwe ibyagufasha umunota umunota umutima urafata njye naraba iwatsubije bwana none uratsuka intoki umaza kunyeke sinkabandi ngo nsaze pepe mbona narahiriwe sinagukinisha ntujye umaza kunyekeye sinabandi ngo nsaze pepe mbona narahiriwe